Igbo National Union, Austria. Fanny Moment and the Igbo, Rinnen Oboro Igbo. Fanny Moment and the Melo Yanisi. Ogo Bona Fanny Mammy Miliji. Quarro, quarro, fanetti mau. Na we woman an Igbo, obodo Igbo, onye obuna ekelebe. Madonna kenge negu malaba. Shiokoye Akuna Zobi one of Austria alias Watana Chonkeya of Umaroma Noka Anambra State, capital city Anambra. Statement Igbo Union, Austria, and your mouth. Chief Louis Obia Julo. Oliver Digo, Gwena Pogge. Akunaka, Agu you one of Austria. Onyo Masiya Labia, Anambra State. Chief Juventus, Chukwuika Koli, Nisowebili. Chimeneze one of Austria. Chief Executive Officer. Gosh, group of companies. Whatever you go, gonna make it your mama. I can make telecommunications. Na money transfer. Na motor business in Obodo Igbo. Onyo masi osumo uwebia. Ka na enye umu akwụkwọ scholarship na Nigeria na obodo Igbo. Ma ji ekwụba akwụkwọ na nkịtị n'abụ. Igbo National Union na SEMAC Grat Austria bụ nọmba 1. Anyị wee na-ekene Comrade Ferdinand Chijioke Nwosu alias Nwabude Ezugo, onye Masi Oka, Anambra State wee bịa, Managing Director Motorland Brothers Limited. Nwoke ke nwaanyị mma, anyị wee na-ekene Linus Udoka Ejido alias onye nrụ orie Managing Director Lenua Holdings Austria, onye Masi Onicha Olona na data set wee bịa, anyị wee na-ekene Yejoyemo Angod Ofuru alias Dami Golden One, onye Masi Akwụkwọ Igbo Obiti Nikwere local government area River State wee bịa, anyị wee na-ekene Comrade Emeka Nobo Atụ Egwu Ijele Oyibo aka na-eme Tokumbo na Austria, Nwa Maazị onye Masi Arochukwu wee bịa, enyi Christian Anike alias Enyi of Oduma, onye Masi Oduma Niri local government area Enugu State wee bịa, Di Nwobi John Obie na Mkpologwu Anambra State Agbata local government Managing Director Everyday Supermarket Aino Limited na Port Harcourt Ezioyim, Chibob Eze Heaven Father Agamefu One of Ngo Enugu State, Heaven Petronayene Igbo Union Vienna Branch. Igbo National Union Austria, anyị nwere ugwu namba namba udo n'ifunanya ka anyị aga, unity is power, ịdị n'otu bụ ike, ana m ekele onye ọbụla one by one. We believe that we can make
it. I can be Jennifer Naka. I can be Jennifer Naka. I can be Jennifer Naka.
Royal Highness.
I can be Jennifer Naka.
Elder Titus.
I can be Jennifer Naka. fenaka
ngima
ayike bi jidi fenaka
eze uche kako
bi jidi fenaka
ofumu ezala
bi jidi fenaka
nawo mama imoset
ayike bi jidi fenaka ayike bi jidi fenaka
umi bono na Austra ne genege
jidi fenaka ayike bi jidi fenaka
Reverend Father
ayike bi jidi fenaka
Igbo Amalo Matthew
Fenaka
Ugezo One of Olo Ega go local government and Ubute Shive Bere Evo Abiyaha Waziri Deke One of Umweke Nowhere and Foggy Imo Set Waka Obuluzo Emir of Hamburg, Germany Managing Director Heavy Links, Nigeria Limited Madam Teresa Pojo Adachi Goziri Igbo National Union, Austra Former Share lady, I went again. Stealing happiness, Mweze alias Mini One of Italy. Onyo Masinjaba, Webia, you must
say,
every member, you know, Onyo Masitali, Webia. National Union Austria. I went again. Franklin Obi Arungwa. Alias Obi of Africa. Oyo Masiazi ni hite. Mbise ni mustetu ebya. I went again. Eme trend dike. Detuko. Alias Omi Yuzo, one of Austria. I went again. Magista Siegfried Nagel, the mayor of the capital city, Graz. Nekene Kwasi Mr. Tamos Raya Kovics Office of the Mayor of Grat Nekene Kwasi Reverend Father Iman Letla Magister Uyibo One day the number of Newe. Umuibu Mune. Igbo National Union Austria. Onye biri, benye biri.